Bhutwam?
Mbema mjie tamsa twin.
Eh, Bhutwam, lendo atalenge, fes nga kole ragiona fes, cause you unique ya kule, cause nani tezo wenza umsaka tree, to cut a long story short, na Bhutwam, ifune ngathi, ungayilinda ngento eyigalelo, ubuqala udlalela. Mhlawumbe mangisho nje to cut a long story short, ngoba angifuni ukuba umuntu ngoba vele ngimfishane yabo. Ngingasho ngithi ungabuqala ushaya into enjengewayini uma kuwemsteki, uthole lo muntu omncane lo wenyongo. For ukuthi uqale ulungiselele amasocial media ukuthi kunomdanso ongana direction nekumdanso onokuvacation kodwa kwazube kumhla ka 3 possibility sokuthi kube umhla ka 5 ekhaya ekhona nami ngisazama ukubonga uNkulunkulu ukuthi angiphe ithuba lokuthi ngizalwe enyangeni abantu besifazana abayibiza ngembokodo yabo so ingakho mhlawumbe nami ngiyabakhethe ukuthi nginiphothulise igobo ngolomdanso ya understand because enye into engiyithandayo idate kanjeyana njengomhla ka 3 ifana nebene date omshado ayihleli ngisho yeah. Imvula inganetha ama-ayisi ibe unique kangakanani so lithatha loo ma-ayisi swafake i-cooler box yabo so yonke into izobe idlozikhali and angeke ngiqamba amanga leza ingoma ezobe idlala laphana idinga wonke umkhandlo wezenjabulo so uzobe ngekho yebo uzobe ngidisappointile but ngeke ngize ngiphoxe kakhulu cause yena uzobe phoxa iy'dalwa zakube zomdansi ezazi ayimele cause wonke umuntu umele iy'dalwa zakube zayidansa uya-understand amkhandlo so whatever you are going through wazi ukuthi into oyenzayo mele abantu bakini abangasekho ababeyenza so uma ungafuni ukuthi shuthi unophikisa idalwa zakini lezo yimele and akekho umuntu ozokhala nge-transport siyiningizimu Durban akekho umuntu onganamoto yabo ongenamoto nawo u-Bolt yeah understand so le nto kahle kahle izokwenzeka dark or blue or lovely sizoyiphothula abayegobongo and there's no dress code cause indaba ingomgilani and njengoba izobe nomgilani izobe igila abantu so umdanso nje fethu uzobukweni level and angifuni ukukhuluma indaba ye-line up cause i-line up yamiyaziwe ukuthi fethu ihlezi ishisa iy'khotha amaferanje asobe indawo yokulala angali ma-understand into enjalo so nje bhutwami ma ukuthi uzobe ushawa idatha emphakathini futhi uma ngicabanga iholo neholo ne-free Wi-Fi so njengoba ngithi nje sibe siphothula kube kuphothulwa and yonke into izobe yenzeka esigamekweni sasemlandweni wase-London as usual so ifune ngazi lento ngoba uqala ushaya ama-push-up uya-understand udedele i-future life ushaya iswashi ulande into enamandla ubulande umdlandla yabo kube ngathi ungenwe leli dlozi ladladla lokumemeza because into ezokwenzeka laphana ithanda ukuba brilliant and angifuni umuntu mina fethu oshesha aphelelwe ngey'tayela uya-understand because nami ngizobe ngiphethe iy'tayela ey'dlozikhala ey'ningi khona ezinye engakayikhiphi zama-unreleased uya-understand amkhandla so ivosho nevosho ngiyadinga ukuthi idinga isitayela and kune-unreleased song engizoyikhipha fethu eyini e-Cape and Not and mina ukuyodansa kwangomhla ka-3 ngisuke ngiyohila sithi i-Cape and Not ingasekho sengise-Cape and Not uya-understand so isifiso sami ukuthi iy'tayela siyishayisise and ungakhohlwa ukugqoka ijini enembobo uya-understand and angifune muntu ozokudabukela kule simo ozobe ukusona ngoba vele uzobe udajukela so amagalelo bhuti amazobe egqoqoshele so kunye nokunye mkhandlu into engingayisho ingoma mayi-100 there's no need to talk asiphothule nje one way so le nto yokukhuluma fethu lokhu uzohleba endleleni ivolume i-100 usuke uphambana ne-system ye-music because ngisuke ngizama uku-connecta ney'dalwa zedombolo so le time uxoxa nami ngenkani ugcina wenza amaphutha ugcina ungithimisela ngamathi kanti leyo nto irongo and futhi indaba malandelana ngesikhathi sokuphothula ayikho right khona abantu ababusuka endaweni esigameko sokuphothulela i-dance aye ngathi uyethole sikanti ufuna ukuyophothula kahle uma umlandeli uyomphazamisa so ayengaphazamisani umkhandlu umhla ka-3 ngifuna siwuhloniphe showcase bhuti wami.